Nyereka inzira y'ukuri. Nyereka inzira y'ukuri. Ukuri.
Igice cya mirongo ibiri na gatatu. Inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya Simuruna. Inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya Simuruna. Dusenge Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka rikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami tuje imbere yawe, twanduye imbere n'inyuma, turakwinginze ngo uduhe kwaba tuyoborwa nawe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Impamvu dutangura dusenga ni kubera yuko rino ibi turiko turaraba ari amabanga ahambaye Yesu Kristo yeretse umusabyi we Yohana. Yamubwiye ngo ayandikire ibisaka, ayandikire amashengero indwi yari asanzwe ahari na kiriya gihe. Ariko kandi byanditswe byabitwereka yuko Yesu yari karavuga ngo yandikire amashengero indwi, yagereranya ibihe birindwi ishengero ry'ukuri ryari rigiye gucamo ririko riragendera mu nzira y'ukuri. Mu cyigwa giherutse inyuma twari twabonye igihe cy'ishengero rya Efeso, kugira ngo dushobore kubitangura neza, reka twongere tugaruke kure cyane turabe mu ntango. Tubona yuko igihe Imana iremye Adamu hamwe na Eva, Adamu na Eva bari begeranye hagati hamwe n'Imana, icyaha kimaze kuza cyaje gutuma Adamu na Eva birukanwa mu nzira y'ukuri. Ni kuvuga ngo Adamu na Eva bari baremye bari mu nzira y'ukuri, batunganye, bagendera ku by'Imana byose igomba. Ariko icyaha kimaze kuza barirukanywe. Yesu amaze kumanikwa ku musaraba nk'uko byari byaranditswe yuko azokwikwegera ko benshi. Muri icyo gihe abantu bose twarugururiwe kugira ngo dushike mu bwami bw'Imana. Ariko kandi nk'uko igitabo cy'Abaheburayo kibyerekana, haba Adamu, haba Nowa, haba Isaka, haba Aburahamu, haba Yakobo cyane, bose bari barakoreshejwe ibikorwa byiza na Yesu. Yesu ni we yari yayoboye Abisirayeli cya gihe bariko baraca muri bwa bugaragwa. Imana Yesu Kristo niyo yari yarayoboye. Muri ubwo buryo Yesu amaze noneho kuza agahishura byose. Yatanguje ubwoko budasanzwe, yatanguje ihanga ridasanzwe mu by'ukuri. Yesu yatanguje ishengero ridasanzwe kandi ryagomba guhagarara mu nzira y'ukuri, rikakomeza kuba ariho ririndiwe ibihe byose gushitsa ku muhero w'isi. Kandi nk'uko twabibonye hariya muri Matayo igice cya 28, iryo shengero ryahawe misiyo idasanzwe. Yesu yaribwiye ngo nuko nimugende mu mahanga yose, muhindure amahanga yose abigishwa, abemera mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Muhemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Ino niyo misiyo Yesu yari yarahawe. Kandi Yesu yari yavuze ngo umve ndi kumwe nanyu iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Bino byose twarabibonye mu cyigwa giherutse inyuma. Mbashatse ngo wewe ari ugitangura gukurikirana bino byigwa kugira ngo ushobore kujyana n'abandi neza bitakugoye. Yesu amaze gukora ibintu bintu byose, amaze gushiraho rino shengere ridasanzwe, yaciye ariha ibiringo birindwi. Mu cyigwa giherutse twarabonye ishengero rya mbere ryari rya Efeso. Rino shengero mu byahishure Yohani igice cya gatandatu ku murongo wa kabiri rigereranywa n'ifarasi y'igitare. Igitare ni kuvuga ngo ni ishengero ryari ryera, ryari ishengero ryari rigizwe n'intumwa, ryari rigizwe n'abagabo n'abagore bahinduwe na Yesu. Bari abantu badasanzwe mu by'ukuri mu byerekeye kwizera Yesu. Icyatumye bano bagabo bama bashimwa imbere y'Imana n'umwana wayo nuko bari bafise imitima itarimo kwikunda. Bari bariyeguriye Yesu Kristo maze mpemu yera akaba ari we aganza ubuzima bwabo. Icyo Yesu yagariye rino shengero rya Efeso nuko rino shengero rimaze gukura intumwa zagiye zipfa imwe imwe, maze intumwa zitagihari haciye hatangura kubiki, haciye hatangura kuboneka abagabo gito. Bano bagabo batangura kwiyumvira kugira abagore babiri, hatanguye kuboneka abagore bamwurumugoro, hatanguye kuboneka abandi b'inzoga binyegeje hamwe n'abandi, hatanguye no kuboneka abantu bishikarira abaroma, abantu batangura gukurikira inyigishizi hamwe na ziriya. Maze bamaze kuza muri iryo shengero nk'uko twabibonye mu cigwa giherutse inyuma, abakristo b'ukuri Yesu yari yashimye yababonye, bari barirengagije kwitaho aboro n'abapfakazi, bari barirengagije gufasha kwiyumvira yuko hari utaje gusenga ngo bagende kumusura, kwiyumvira yuko hari uwagwaye ngo amushikeko, kwiyumvira yuko hari umuntu yabuze ibyo afungura. Kwamamaza ubutumwa bwiza ntibyari byarabaranze kubera yuko abakristo bo muri Efeso bari barakoze ubutumwa, bari baravuze ubutumwa bubihagije, bari barakoze amavugabutumwa ahambaye, bari barunguriye amashengero henshi. Isi yose yari kiramenya ubutumwa kubw'aba bantu, ariko ntimurabe ugusozera kwabo. Ibi byose bari babyirengagije, batangura kujyana hagati yabo no guhangana hagati yabo. Yesu arabye rino shengero acararigaya kubera yuko urukundo rwabo rwa mbere rwari rwagiye. Yesu aca arigaya rino shengero rero ryatanguye mu majana atatu mu mwaka wa 1934 riza gushika mu mwaka w'ijana mu gihe intumwa zose zari zapfuye. Nibuke yuko intumwa ya nyuma yapfuye bwa nyuma ari Yohana, kandi nibuke yuko Yohana igihe amaze kuva mu kizinga Patimo yaciye agenda i Efeso, akaba ariho yandikiye biriya bitabo bitatu, ibirya byeteri bitatu byanditswe na Yohana biboneka mu gitabo cy'Iranda Bibiliya. Bano bizera barwanye intambara nziza kandi baranesha, ariko kandi mwa buno butumwa bwose bwahawe amashengero ndwi hari ijambo ryagiye rigaruka rivuga ngo uri n'ugutwi niyumve. Ibi bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga yuko buno butumwa bwose uko ari burindwi ntabwo bwari ubutumwa tuvuge ngo ubwa Efeso bwari abanyefeso cyangwa bwari aba babayeho mu ishengero rigiriraga n'igihe cya Efeso, oya, ahubwo kubera yuko natwebwe dufise amatwi, abafise amatwi bo mu bihe byose bategereza kumva buno butumwa. Ni kuvuga ko natwebwe buno butumwa buraturaba, niyo mpamvu ntasimbye byabaye ngombwa yuko nabyo nyine twese tubyiga kubera yuko ari ubutumwa buturaba. ikindi nacyo murabizi ukatafuye ishuri yogenda mu ishuri ryo guherezamo ataciye mu wa mbere abanza kiga mu wa mbere akiga mu wa kabiri akiga mu wa gatatu kugira ngo natwe dushobore gutahura neza ibyerekeye igihe cyacu birakwiye yuko nyine twiga guhera mu ntango tukaraba iyo mpamvu kugira dushobore gusobanukirwa ibyerekeye inzira y'ukuri twahereye mu ntango y'intambara ihambaye nongere ndabibutse yuko bino byigwa turimo turiko turerekana isozegwa intambara ihambaye ego twaramaze kubona ukuntu umuntu yari yarakuwe mu nzira y'ukuri yari yarerukanywe kubera icyaha Yesu yagerageje uburyo bwose araza kugira ngo atugarukane mu nzira y'ukuri uno munsi hariho abari mu nzira y'ukuri yashizeho babandi twamaze kuvuga kandi ushaka kubitahura neza subiramo nawe ukurikirana inzozi urakurikirana ibyigwa byarenganye niba uri mushasha kwa bino byigwa maze nk'uko nabivuze uno munsi tugeze mu kindi kiringo cya kabiri ishengero Yesu yagereranije na Simuruna Simuruna kubera iki bisobanura iki ubwa mbere Simuruna cyari igisagara cya kabiri cyakurikira kiriya gisagara cya Efeso byose byari bisagara byari ku rutonde byari bigize Aziya ntonya canke Azi Minere bino bisagara byose byari bifise impamvu bagiye babyitayo mazina impamvu rero kino gisagara bacise Simuruna niyo tugira turabe ubwa mbere Simuruna ibikomoka ku cyatsi icyo cyatsi iyo bagituriye cyanye bagifunyafunye cyanye bagihuye cyaca kirungika akamoto kacu kubera iki kino gisagara bari baracise Simuruna buriya gisagara byinshi bigira impamvu babyita amazina mu Burundi turafise ahantu henshi hagiye hitwa amazina bivanye n'ibyahabaye cyane n'akahise kawe kino gisagara impamvu bacise Simuruna ni kubera yuko kino gisagara cyari cyarahuye n'ibyago byinshi cyari cyarahuye n'ibyago by'abapfa cyari cyarahuye n'ibyago by'uruzuba cyari cyarahuye n'ibyago by'indwara cyari cyarahuye n'ibyago by'inzara ariko kandi naho bino byago byose byabaye nka kino gisagara kahise kakomeje kwerekana ko yuko kino gisagara ari igisagara cyagumye gitera imbere cyane impamvu Yesu yagereranije kino gisagara n'ishengero ryiwe impamvu ya mbere ni uko abakristo bo muri icyo gisagara nabo nyine bari barahuye n'ibyo byago by'amapfa n'ibyago kandi abakristo bo muri icyo gisagara bari barahuye n'ibyago birenge iby'abandi bo muri icyo gisagara bahuye nabyo kubera yuko bari barahuye n'agahamo gakomeye cyane ariko kandi Yesu agereranya Simuruna n'ishengero ryari rigiye gukurikira inyuma y'ishengero ry'intumwa ni kuvuga mu kiringo cya kabiri cyari kigiye gukurikira cyari gifise impamvu cyagomba kwitwa Simuruna kubera iki cyagomba kwitwa Simuruna ni kubera yuko abakristo mwa kino gihe rino shengero ryatanguye mu mwaka bijyana na rimwe riza gushikana mu mwaka wa 2015 kugira ngo dushobore kubitahura neza biradusaba gusoma Bibiliya twumve icyo ivuga kwa ino shengero ryahishuwe Yohana igice cya kabiri ku murongo waho wa 11 turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Simuruna utu mbere kandi uiherezo uwari yarapfuye kanda kaba muzima aravuga ibi ngo ndazi amarushwa yawe ndogoro bwawe yabari umutunzi n'ibitutsi byabiyita abayuda atariwo ariko ari abisinagogi ya satani ntutinye ibyo ugira ubabazwe uwo mugwanizi agira ashire babe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa iminsi cumi wame uyoboka gushika kugupfa nanjye nzoguha igitsibo cy'ubugingo uri n'ugutwe niyumve icyo memo abwira amashengero unesha ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira niko bibiliya itubwira ubwa mbere n'umurongo w'umunani twabonye ano majambo agira ati kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'isimuruna ijambo simuruna twabitahuye neza ukuntu risobanura hama kandi twabonye yuko rino shengero ari kiringi shengero ryaciyemo inyuma y'intumwa maze twanabonye yuko rino shengero ryari rigiye kwandikirwa ari ishengero ryatangwe mu mwaka w'ijana na rimwe kandi hano naho batubwiye ko hagomba kwandikirwa umumarayika ni kuvuga ko nk'uko twari twarabivuze umumarayika ni intumwa y'imana ni kuvuga ko hagomba kubwirwa abantu bajejwe kuvuga ubutumwa kuri iryo shengero kugira ngo buno butumwa bugugwe abantu bose babimenye nanone munsi nawe kubera yuko twamaze kubona yuko buno butumwa buturaba uno munsi nanjye Imana irambarira ngo ndabubabwire mubwumve Yesu aravuga ngo uwera wa mbere kandi uw'iherezo Yesu yavuze ngo uwera yariko arabibutsa iki yariko arabibutsa yuko wewe yageragejwe mu buryo bwinshi ariko ibigeragezo byose akabitsinda Yesu yabandanije avuga gute yabandanije avuga ngo uwari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi mugenzi Yesu kubera yuko yabona ibihe bikomeye ishengero ryiwe ryari rigiye gucamwo Yesu amaze kuribona arababwira ati na jyewe naragerageje kandi harageze naho mpfa ariko kandi igihe gishize narabaye muzima ni kuvuga ko Yesu mu kwivuga kenshi yavuga yivuga yidondora ashaka kwerekana ibintu bizoshikira iryo shengero n'icyo Yesu azofasha iryo shengero bibiliya ibandanya ivuga iki ku murongo w'icyenda ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamara uri umutunzi n'ibitutsi byabiyita abayuda ataribo ariko ari abisinagogi ya satani ku murongo w'icyenda herekana yuko abakristo bo mu gihe cy'isimuruna bari bagiye guhura n'agahamo gakomeye bagenzi nagira ndababwire yuko abakristo b'iki gihe barahuye n'agahamo gakomeye barahamwa kandi barahamwa bimwe bikomeye birenze baragiriwe nabi baricwa ariko kandi uko bagenda bicwa niko bagenda bagwira mu gihe baba bashizeho inka barafata abantu bakabazana kuri sitade maze bakaba bafashe intare bakazisozesha bagaca babashyira aho hantu intare zikabajya barafata ahantu bakazana umuriro n'igitoro bagaturira abantu bagasha uko abandi bantu babyitegereza bakabona ukuntu abo bantu bariko barashingira Imana intahe niko baca abenshi bihana mugenzi nawe uko ukora ibikorwa byiza uko wihanganira kandi nuko utsindira kugerageza ndaga nakubwire yuko uri kuraga igikoresho cya Kristo cyo kuzana abandi kuri we abantu benshi biteguriye guhinduka ku bwawe abantu benshi biteguriye kumenyana na Yesu ku bwawe biteguriye gufata ingingo yo kuyegurira Yesu Kristo ku bwawe mbega uraba igikoresho cya Kristo cyanye ntabwo uba igikoresho cya Kristo icyo ni ikibazo umuntu wese yo kwibaza ku murongo uno murongo utwereka yuko haruhande yo guhamwa n'abapagani no kugirirwa nabi rino shengero ryari rihanzwe n'abiyita abayuda taribo hari hariho abayuda babandi bari baragwanije Yesu murabizi yuko bari baravuze igihe babambye Yesu ngo amaraso yawe azodukwe n'abana bacu erega byarabaye abana babo bagwa babyaye bagumye bagwanya ubwoko bwera rino shengero ryakomeje kugirirwa nabi n'abiyitwa abayuda taribo ariko kandi Yesu wewe yari yarabyigishije neza hariya muri Matayo igice cya 8 ku murongo wa 33 na 3 gushyikara ku murongo wa 34 Yesu yari yarerekanye abayuda baribo bukuri ntabwo ari abayuda bo kwizina gusa ahubwo umwami wacu Yesu yari yavuze ko ari abayuda bo mu mutima bakora ibyo Data wo mu ijuru agomba mbere na Pawulo yari yarabigarutse ko hariya mucete Pawulo yandikiye Abaroma igice cy'umunani ku murongo wa 28 gushyira ku murongo wa 29 hamwe n'icete Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3 ku murongo wa 29 hose harerekana abayuda abaribo ino niyo ngorane ishengero ryo muri Efeso ryari rifite kumbure ino ngorane ashobora no kuzoba ingorane ikomeye ku bayuda bo mu gihe cy'iherezo ku ishengero ryo mu gihe cy'iherezo na ryonyine abiyitwa abayuda taribo bazoritera ingorane zikomeye cyane ariko nk'uko abakristo mu gihe cya Simuruna bahanganye n'icyo kibazo bakagitsinda nawe mugenzi ugomba kuba wariyegereje Yesu kugira ngo uzoshobore guhangana na byo bibazo kandi ubitsinde ku murongo w'icumi ngo bagomba kwihanganira amarushwa y'iminsi icumi nk'uko tubizi mu mvugo ya gihanuzi umunsi umwe ungana n'umwaka ibi turabizi ni kuvuga ngo buno buhanuzi bwerekeza ku myaka icumi ariko kandi ntabwo twovuga yuko bano bakristo bahawe agahamo ko mu myaka icumi imyaka icumi yararenze ariko kandi ino myaka icumi yerekeza mu gihe cy'umwami Diocleciano wewe yicisha yishe abantu benshi abicisha agafuni kwari urupfu rukabije kwari urupfu rw'agashinyaguro ino myaka icumi ishengero rya Simuruna ryahamwe ni imyaka ihambaye cyane y'agahamo mu mateka ya Bibiliya kano gahamo kagiye guhera mu mwaka wa 313 Constantino agiye ku ngoma wewe ibintu yahise byorosha yaciye avuga ati agahamo ni gahagarare agahamo gacya karahagarara aha ijambo abakristo rino shengero rya Simuruna ryaneguwe ahubwo ryarashimiwe ryaciye mu bihe bigoye ariko byigenza neza bega ibihe byose wowe wocamwo bega ibyo uri kuracamwo woba uriko urigenza neza kandi ikintu Yesu yaciye abasezeranira yababwiye ngo unesha ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira nta jambo rumufise ko Yesu yariko aravuga ngo naho bano bantu bariko baremera gupfa naho bano bantu bariko baragirirwa nabi impera n'imperuka hari umuzuko naho twopfa mwabwo bugingo naho hoza ikintu icyo ari cyo cyose kigatuma tubura buri kimwe mbere tubura n'ubugingo ariko Yesu yariko aravuga ngo abemera kunesha bobo nta rupfu rwa kabiri Yesu yariko aravuga ngo abemera kumwizera nk'uko yari yarapfuye na bakazuka bazokongera kubaho kandi nibamara kubaho ntacyo urupfu rwa kabiri ruzobagira bagenzi nimwakunda buno bugingo niwakomeza kuguma wizirikiye mu cyaha niwakomeza kuguma wizirikiye ku babyeyi niwakomeza kuguma wizirikiye ku mugabo wawe niwakomeza kuguma wizirikiye ku butunzi bwawe mugenzi impera n'imperuka uzopfa impera n'imperuka byose uzobibura kandi impera n'imperuka uzopfa urupfu rw'ibihe byose yamara niwemera gutandukana n'icyaha hamwe wokwemera kuvavana n'abagenzi bawe babi hamwe wokwemera kuvavanura n'amadini yataye umurongo yo mwa kino gihe hamwe woreka inyungu zarizo zose ufise mu buzima bwo mu inosi ugafata ingingo yo kwiyegurira Yesu ugafata ingingo yo kuba mwabwo bwoko bwemera bugahamwa bwemera bukagirirwa nabi hako kutandukana n'amategeko y'Imana Yesu avuga ngo naho wopfa ariko urupfu rwa kabiri gogo nta ruhara rugufize ko mbega ntiwokwiyegurira Yesu Kristo bicitwa uno munsi mugenzi